gama ndinguzuko okaqhayi kodwa ngisebenzisa isigama singa iboss bongos gama ngujantisi dina 31 years of age hlale orange farm extension 1 hlale nomama ne sister yami ne brother and the reason nila ukuthi ndicela uncedo about the waste endayenza empilweni yami ngaqala ukuse i-truck at the age of 15 years ndandine anger yokukhula as like ukukhuliswa ngumama oyisingle parent mama inhlupheko kamama ndikhule ndiyibona ndinala vision yokuba ndifuna nam ukuyiphukula kodwa kwenzekanga ndastress umama mama wayohlala esibeleni into yangenzeni 2 years ekukhoma ngenxa yam izinto endandizenza kuze ndandifuna ngabantu abahlukileyo different kinds ndayenda pha ndingasahlali ekhaya ndayiresayile ijoburg ndangagcina ndohlele emayfair ebert street that's where then that I became something like a home ndaspend into engayenza 3 years khona up until 2016 sazama ukwenza ukirikiri bokutshontsha estation kwafika into engange-reaction I think it was i-reaction yakwaprasa ngabo basifumana it was 10:45 ekuseni Sunday itraku ndayiqala ngokutshaya i-cigarette ukungena kwami nje kanjalo i-drugs nje ndayi-rap I think into engayenza 5 years 5 times, I mean to say. Ah, rap zange yasebenza. Up until then, that was sentenced to 5 years in supervision. Ndimdala ngoku, akukho mehluko endiwenzile endlini. And ndineskill, mna ndinaso. Ndiyakwazi sebenzisa izandla zam. Umntu onganceda ngethulusi le-plumbing or ndifunde nge-plumbing more than le knowledge endinayo. Mama engaqhubeka nje nokuthengisa because yinto ayithandayo. Ungumntu nje so ndandingavuya nam ndibone like iqhubeka ngento yayimvuyisa more especially kukuthengisa into ezizokutya.